buke buke abarundi barahinduye baratangura kumva yuko bakobwa nabone bashobora gukina haravuka n'indi migwi turayibona murabona yuko ihiganwa wirimeze neza cyane
bega byari byoroshye kugira ngo mushobore kuronka umwana w'umukobwa mumumvishe gukina umupira ko bishobora kuba nk'akazi
oya ntibavyumva ntibavyumva na gatoyi abavyeyi bobo bari bake cyane gushika naho icyo gihe kugira ngo dushobore kumvisha ababyeyi yuko abana babo barimo ingabirano idasanzwe rimwe twarabatumira ahandi tukabahamagara mu manama bakaza bakaraba bakumviriza oya mbuga ntivyari byoroshye cyane ntibyumvikana yuko umwana mukobwa ngo ashobora gukina umupira kuko baca bavuga ngo nukuja kubaka izabo ngo ntibazoja kubaka izabo
turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umugwi wa la Colombe umugwi novuga ko ari imbyeyi w'indi migwi iri isanzwe iri mu higanwa rya Limited Women's League nk'uko menshi babivuga ariko no munsi twashatse kumenya byinshi muri kahise k'uwo mugwi reka tumuramutse yongera na twidondore
je ni twa Cimpaye J Dieudonné nk'abandi umunyamabanga mukuru w'umugwi wa la Colombe FC
a Colombe baravuga ko ari umugwi imbyeyi w'indi migwi nibyo watanguye gari
umugwi wa la Colombe watanguye mu kwezi kwa gatatu 1998 murumva n'umugwi wakoze byinshi umugwi waramuye abakinyi benshi ngira ngo twobyishimira n'abakinyi bose bakina iburaya bajya ba Fallon bajya bose bakinye ngaha bajya mwumva bari muri Egypte murazi yuko ari amateka ariko arandikisha Sandrine ku gihugu cyacu arateri teka ku gihugu cyane njya nitega rya Colombe eka abakinyi nka bose muzi basohotse bajya bose baramuriwe muri la Colombe umugwi rero wateye intege cyane igihugu kugira ngo imigwi y'abakobwa ishobore kubaho je ndibuka tugitangura abarundi ntibanabyumva gushika naho umwana umwe wese twamujyana mu minwe nyina akamuguha mu minwe ukamusubiza mu minwe ya nyina kugira ngo babone yuko ariko buke buke abarundi barahinduye baratangura kumva yuko abakobwa nabone bashobora gukina haravuka n'indi migwi turayibona murabona yuko ihiganwa wirimeze neza cyane
bega byari byoroshye kugira ngo mushobore kuronka umwana w'umukobwa mumumvishe gukina umupira ko bishobora kuba nk'akazi
oya ntibavyumva na gatoyi abavyeyi bobo bari bake cyane gushika naho icyo gihe kugira ngo dushobore kumvisha ababyeyi yuko abana babo barimo ingabirano idasanzwe rimwe twarabatumira ahandi tukabahamagara mu manama bakaza bakaraba bakumviriza oya mbuga ntivyari byoroshye cyane ntibyumvikana yuko umwana mukobwa ngo ashobora gukina umupira kuko baca bavuga ngo nukuja kubaka izabo ngo ntibazoja kubaka izabo urumva vyari bigoye cyane
hego imyaka 2026 iraheze muri ko murakina uyu mupira w'abafasoni mbega mugu wa la Colombe nibe bikombe wowe umaze gushikako ibihe bikuru byiza wowe waragira nibi
umugwi wa la Colombe niwo mugwi nga mu Burundi ufise ibikombe vyinshi nko kuva mu 2000 gushika mu 2014 wari umugwi ntibawukorerako ibikombe nka byose niwo wabitwara
n'uyuhe mugwi mwabona ko muri ko murakina yo bari nka derby iyo myaka yose kuva muri 1998 kugera 2014 aho
ico gihe umugwi wahonze twari ntiwari woroshe oya mugwi wahonze twari ntiwari woroshe na gatoyi wari umugwi ukomeye cyane kugira ngo tutsinde icyo yacyarabira kandi nahonze twari nabone dufise urukino wari ukino gwaba gwiteguriwe cyane mu buryo bwose
uno munsi murabye abantu baza kuraba umupira uyu mupira w'abapfasoni mukaraba n'abantu bashigikira uwo mupira w'abapfasoni ico gihe itandukaniro riri
oya ubu hari hakarusho uyu novuga yuko hari hakarusho murabona nki limitere yatanguye kubizamwo kera uburyo bwari buke gari buke kubera kuko muri ico gihe jewe nagiye bampa intuze igisata cy'abakobwa ndagerageza ndagitunganya turaraba uburyo bwari buke mugabo uyu urabona yuko federation nayone irabishiramo ingufu ubu uyi haramaze kubone ku mugwi serukira gihugu w'abakobwa nako sumwe itatu yose isohoka bivuga yuko rero ubu birumvikana yuko nabana mu mitwe n'abavyeyi mu mitwe abantu bose barabona yuko umugwi w'abakobwa ushobora kuba umwuga ushobora kuba umwuga kandi ugateza imbere n'umuryango
mufise Sandrine niyo nkuru no munsi abarizwa mu gihugu cha Misiri mbega mwege iyo mubonye Sandrine mumufata gute mu mugwi
tubya tunezera cyane aratunezereza cyane cyane kuko twebwe mu mitwe iwacu ingene ra Colombe dukora twamatubwira abana yuko bategezwa gutera imbere abo bana yuko bategezwa gutera imbere bagakora kubujyo batera imbere twebwe no mwishure ntidufite nata abana bacu tubahimiriza kwiga kuko tutegezwa kwereka abavyeyi babo yuko umupira atari gusamara mugaba ahubwo umupira ari umwuga kandi umwana ashobora kwiga akagira agakina umupira nico gituma rero mubona baguma batera imbere aho rero biratunezera acabera karorero abandi bana bakabona yuko abo bana nabo bazoshobora gutera imbere nkawe
uno musi akina mu mugwi wa Tute FC mbega umugwi wa Tute FC nkabaramuye Sandrine ntacu mu barabasigiye canke kuri Sandrine uno musi ntacu mu muronka ko iyo ari karava muri umugwa agenda mu bundi
ibintu by'abakobwa biracari inyuma gatoyi ubu uyi turako turakorana na federation y'umupira w'amaguru ngo turabe yuko amafaranga bategezwa gusubiza umugwi wa muformye yuko amafaranga yoboneka mugabo ubu uyi n'ukuri sino babesha ntaraboneka na gatoyi ntaraboneka mugabo turiko turabiganira na federation turiko turabiganira na federation kugira ngo ama urakorombe ishobora kuronka igice cyawo kubera kuko n'umugwi wakoze uramwubaka arumukinya komeye birumvikana yuko atogenda gutyo
ego hati birumvikana ntiyogenda uko nyene ariko mu gihugu cha Tanzania turabona nabandi bigeme ni nkabe bigeme mwishimira turetse Sandrine niyo nkuru no munsi bari ku rugero rwize
twebwe bajya ba ubukuru Joel bajya bose barabakinyi bara Colombe murazi uko na wene numukinyi mwiza n'igihugu kiramushima cyane oya bakinyi bose uzi ngirango kiretse anonsiata gusa ngirango niwe atache mu minwe ya Colombe abandi bose ni baciye muri formation ya Colombe
ego nivyo muravye irihiganwa uno munsi ahantu rigeze mwavuze ko mushima nibiki mwishimira na cyane cyane uno munsi ubona ko byahinyanywe ku rugero rwiza mugiranije niyo myaka ya 90 na mwakina
kera champion yatangura iteba igakina uno mwaka umwaka uza ntikine champion ntibe urumva ivyari byoroshye cyane mugabo uyu urabona yuko na federation irabishiramo ingufu bakavuga bati ubu muri iki gihe champion izotangura kandi turibaza yuko ari ibintu bizodufasha cyane bica bifasha n'imigwi serukira gihugu kugira ngo ironke abana bari muri champion bamenyereye kugira ngo bashoboye kuduza nivo y'umugwi serukira gihugu w'u Burundi
umugwi wa senior w'abakunzi mu bigeme wagarukiye ku ituro ya nyuma ugomba uronke itike ya kane abatarengeje imyaka 20 nabo nyene bagarukiye ku kanyuma bagomba bitabira igikombe cy'isi uno munsi abatarenze imyaka 17 batsinze Botswana kandi urumva bayitsinze arero tour ibimwe nk'aba president hari ingufu biza kubongerereza muri ko murategura abana
biraduha ingufu cyane kuko tubona yuko abana bacu bariko barakomera cyane mu mupira kandi nukuvuga yuko na niveau ya championnat ikijya ku rwego rwo hejuru ucubona yuko imigwi nka myinshi ikomeye kandi ifise abakinyi kandi n'abakinyi nabone bakaca bashira mu ishaka kuko umukinyi weza akini agira ishaka avuga ati yifuza ati nanje ejo noje gukinira umugwi zero kiragihugu
tugaruke muri la Colombe yubu na la Colombe ya y'igihumbi kimwe amajana 998 itandukaniro riri he
itandukaniro nuko kenshi twari nk'imigwi nk'ibiri niyo wasanga ariyo ikomeye ariko urabona yuko ishampiyona y'imigwi 10 ugenda gukina ntuvuge ngo ndagutsinda ahandi hoho yari nk'imigwi 2 bavuga bati turakina abandi bose kwari nk'uguherekeza kwari kugire yari intango ubu rero mugabo ra Colombe nk'umubihumbi 2 yari komeye gose kubyo bw'uko n'imigwi ivuye buraya yaraza igatsindwa kandi gataha imivugo ivuye buraya yaraza ra Colombe ikayitsinda hanyuma kandi iyo migwi gataha aho rero biravuga mugabo ubu rero dufise abana bato mugabo bariko barakura twibaza yuko nabo nyene mu myaka 2 bazoba ari abana bakomeye kuko abandi murabona bariko barakukuruka abandi bakashaka kujya gukina mu yindi migwi ibyo rero bigatuma yuko ekipi itaguma ya yindi mugabo Imana iradufasha kuko ra Colombe n'umugwi wama wiyubaka iminsi yose uri kurigisha abana umupira hagiye umukinyi ejo sukuvuga bise isenyutse baca babona uwundi kandi abandi bana babona bariko barakina neza bariko baraduga
uyu mwaka muri turiko turaraba mwashobye gutakaza bakinyi batari bake kandi ngende gwako muri uwo mugwi mbega igenda rya bamwe mu bakinyi harimo ba Pisorgo no musa warizwa muri za AS Kigali ntaco ryasize nk'igihengeri mu mugwi
birumvikana nk'umukinyi nka Orga yari umukinyi akomeye cyane murazi yuko ari we ntwazangabo umugwi serukira gihugu yari kapitene w'umugwi birumvikana yuko kuronka umukinyi aca angana nawe ntivyoroshe cyane mugabo turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo dusubire twubake dusanasane umugwi usubire ukomere kandi birumvikana yuko abana bama bashaka gutera imbere barondera inzira z'ukujya gukina hanze gukina iburaya kumenyekana uko niko football meze ahubwo reka tumwifurize kuroranigwa cyane aha ari muri AS Kigali twibaze yuko azoguma atera imbere hanyuma natwe tuzoguma tumukomera amashyi abandanye aje imbere tumufata mu mugongo yego
nta gihe kirekire giheze twumva ko hari bihuhusi bidasanzwe mu mugwi wa La Colombe mbega uno munsi byo babimeze gute mu mugwi wa La Colombe mu bijanye n'uburongozi
ibyo nibisanzwe iyo mu burongozi arashobora kuba amakosa mugabo ikintu no babwira La Colombe no mu mugwi w'incabwenge ni ukuvuga yuko tuca turondera inyishu nziza kandi zibereye buno nyene uyu burongozi bumeze neza umugura rongowe umugura kina umugwi oya umeze neza ibisigaye nabo ni twatworane duto turi ngaho kugira ngo twame dutorera inyishu zingorane zishobora gushika ariko tukaguma turaba yuko umugwi ushobora kuguma utera imbere
tukiri mu bijanye n'abakinyi hari umukinyi Mutoni tutakibona mbega yo bagiye hehe no musi yo babarizwa hehe
Mutoni ari ngaha mugabo afatiriwe cyane n'ibyigwa kuko ari mu mwaka wa nyuma w'amashuri hanyuma
ariko aracyafite ni amasezerano namwe
yego Mutoni arafise amasezerano natwe aha yoja muri vacances muzoza mubona aje gukina
two kwizera
nivyo yoza vya amashuri gusa afise
tuvuge ko inyuma y'amashuri guheza ko amashuri yo dishobora kumubona yagarutse muri Colombe
azogaruka cyane yaragize ibibazo kuko yarabuze nyina murabona imfuvyi papa wiwe rero acaragira impungenge murazi yuko karahara mu ruganda ntibacura umubyeyi n'ikintu gikomeye hanyuma ratubwira ati mwumfasha umwana akiga hanyuma ahejeje nta kibazo na kimwe mu gitondo azogaruke
ihangiro rya La Colombe nk'uyu mwaka w'inkino wa 2023 shira 2024 niri
nukuvuga uyi murabona yuko ihiganwa rigere hagati turiko turagwana kugira ngo turabe yuko mu migwi ine ya mbere Big Four La Colombe yo birimo yego
mwoha icyizera abakunzi ko La Colombe ishobora kuba muri Big Four uyu mwaka
yego mugabo abakunzi nabo nibahaguruke baze bashyigikira umugwi wabo twese tufate mu mugongo nta na kimwe kibuza yuko La Colombe ishobora kuba iya kabiri ya gatatu cyangwa iya mbere ikindi nobwira na gushyigikira abakinyi bagira inguvu naho ari bato abana bacu ntibari gito ihiganwa barabona yuko rikomeye babandanye imyiteguro natwe tutegura umugwi gushika naho uwo mugwi tugeza mu kibanza ciza utegezwa kubamo
kubafatanya bikogwa aba rino higanwa mbega murashimishwa n'ukuntu mubona agashimwe gahabwa umuntu yatwaye igikombe mbega karakwiye canke hari ico musaba kuri bo mufatiye ku buryo mukoresha
ikintu no babwira nuko kajya gashimwe baho umugwi wa mbere ntani cya gatanu c'uburyo bakoresha buhari nukuri kugira ngo abana tubashe mu mahiganwa migutwice mu higanwa nishaka nishaka ryacu ni gukunda imupira w'amaguru nayo ubundi turasaba yuko ishyiramo ry'umupira w'amaguru FFB ryoshyiramo izindi nguvu kugira ngo bafate mu mugongo cyane imigwi kuko uburyo ni bwinshi cyane
ndabashimire
yego murakoze cyane